Hei tā tētahi o ngā kai whakapūmau I te whutupōro o wāhine I Aotearoa nei. Kaore te pūnaha whutupōro o tēnei whenua I te paku hāngai, I te paku hāpai rānei, I te whutupōro o wāhine. Hei tā te toihau o te rōpū e kia nei ko ngā wāhine whutupōro o Aotearoa, a Traci Houpapa. I hea ngā wānanga, I hea ngā whakawhitinga whakaaro, I mui te kōpautanga o Wayne Smith, hei kai whakakapi I te tūranga o Glenn Moore, hei kai ako matua I ngā mamaku. Hioi ahakoa tēnei wero tautapa āna e whakapono ana a Houpapa kei te whakatata mai te wā e riro ai mā ngā wāhine toa o tēnei whenua te whutupōro wāhine e arahi. A neira a Victor Waters.
Ko Wayne Smith te tangata o te wā. Engari ko te pātai mēnā rānei, koia te tangata tika hei kaiako mō te kapa mamaku.
Well, there are arguably female coaches who could and probably should have been given the option. So people like Anna Richards, Regina Sheck, Davida White, Victoria Grant, Krista Koa, you know, the list goes on.
O ngā kaiako katoa o te kapa mamaku, ko Whitney Hanson, anake te wāhine. Ko ia whai muri I te arotakenga o te kapa, e ki ana me nui noa atu te whai wāhitanga o ngā wāhine.
There has never, ever, in the history of women's rugby in New Zealand, been investment. There's never been a plan. The fact is, there is no succession plan for female coaches for women's rugby at all, period. Full stop. What needs to happen is we need to almost sacrifice this World Cup and recognise, like England did, that they need to invest.
Ko tētahi atu ki te ngā o roto, me nui hoki te whai wāhitanga o te Māori. Kāre tētahi o te kāhui kaiako, he toto Māori.
It behoves the coaching and management team to reflect the player community, and that needs to happen alongside of a whole lot of other things right now. There was some conversation and discussion in the report about a Māori cultural advisor. Equally, there should be a Pacifica cultural advisor. And we also need to recognise that those cultural advisors need to do more than a karakia or a haka. They need to be part of the philosophy, culture and playing environment.
Hei tā Houpapa, me kaha ake te uepu whutupōro o Aotearoa.
It's actually more than who is the coach and who are the players. It's more than the World Cup. The system is broke in New Zealand for women's rugby, and it's NZR's responsibility to do better.
Kāre e kore, he mea nui ngā marama e haere ake nei mō te kapa mamaku. Victor Waters, Te Karere.